hardly met her hand. But I pray that as you restore, your legacies will still be good.
Thank you, King of Glory. Be thou exalted, O God. For in Jesus' mighty name we pray.
Community. One no one. May Cassia Jan Goma Ajaka Iwa Ajaka Iga La Chiba. Does it that I am such a maker? Because no guy, no gaga, I got 0191 La Demma.
As old as you are, Father, you will never change. Unchangeable God. Jehovah,
unchangeable God.
Sing to the Lord. Worship the Lord. Worship the beauty of His holy name. Now bruchi the cabo. Mighty name we worship. Praise the Lord. Hallelujah. We are going to go into praises right now. And I know that as we praise the Lord, as we sing to the Lord will do great things. The Lord will touch our life. I want you to understand with this life. Now, whenever we come to a place, Eba and our Papa don't do it. She make a G and a tundum madaka.
Mmanya na ndị be di onye ọbụla amarụ na ndụ nke akpa oju kwụsị agba ọmị ọsị nkata na ọ na-abịa and iru bifo m na-eji ruo she's there already because ada nne m na-anọdụ ebe tere aka and bifo m na-eji wee tụgharị anya ọnọdụ ya ọ na-azọzi ije na-azọ na-eme ngara si yes na-aba aba nọdụ na-eme ya ọsị ma ọsị ana m nyụọ nsị na merobu nrọ ya ịkpọkwa anya nga ikpe ka ya na-ama mana o sizi otu a dị okpuo m n'ọta mana maazị chukwu ase mmejikwamara adarigo rube chukwu ọdụ onyetinye mmadebe bụ na nkwa nna-ekwu ya bụ data legacy maachụ okwu ikpe ọmụma ọ dịkwa aghịrị ịgha ahụ ịchọ ọgwụ onye gị ọfụma ịchọ ka a kpụtuo na orikoro kpụtuo ya ma ịchọ ya okwu mana ịchọ ya okwu she will love you to the last she will give everything about her to make you happy that's why anyị ji bịa kwanyere ya ugwu ikpeazụ esi m ebe tere aka wee bịa mgbe si na m ga-emegide emeruo ya n'isi forever she is still my mother she is my mother emego m akwa mgbe m kwere akwa but a sị ya na mama ebeziri ya akwa ọzọ etu ọ debe m na main road si m na mụ jizere aka mkpụrụ ọsọ o bere ibu na mbụ ogogo na ị ga-akpa ọsọ na mmụọ ka m nwee ezi n'okwu ọzọ m ga-ekwu ka mma m kwukọtụzi ya
alleluia nna dị n'ebe a ọ ma ịdọta ngwọrọ nwanyị si edochie ndụ ndụ ụmụ asaa ya ahụ mana ihe na-ekwute m bụ na ọ dị far away from me all this while I never knew what was happening until I get mụ ebe ya m kwesịrị ịnọ na abakeleke today ndị ekwenye si ka kwesịrị ịga maka ifere ụkwụ esi ha because mmadụ na mma ịma na m na-arịa ọ bụ ndị eji ebe a biko nyo si n'ihe adọbakaba ụkpa na-adịghị ihe jizọs nwere mkpụrụ ka onye chineke
my mom was like a measure which brings people from the world. She rises up early to feed her family for a great God. Her large heart, who always loves to share whatever she has with others. She always gives her lion strength. Her pride will never push her for a command. We, her children, always call her blessing. Why her husband always call her the heart. She is always the mother in me. Never afraid of the world, constant or way. She moved forward to the welfare of her family. Mother, may your gentle soul rest in his love.
You are a remarkable woman who treated the lives of many in a countless way. A source of love, friends, and inspiration. You are the light in my life. Your husband, your children, even her friends. Even when hope reached out, your legacy will continue to remain in the lives of those who knew you. To my dear mom, I am very happy and proud to say that she was an amazing soul to us, her family, and to those around her. She taught me a lot of things I needed to know. She gave us so much words of wisdom. She was that virtuous woman who created love and happiness. Yes, motivational, accommodating, elegant, optimistic, yet intelligent, jovial, diligent, and above all, loving.
Miss Mabel Ojumadun, I pray that the good God grants your heart perfect rest as you rest in his own love.
Amen.
Amen.